Yego.
Mbega aya mata muhimu yaronka gute kandi ara mata yake.
Twebwe amata turayaronka kandi byoroshye gose.
Muyakora gute muyaronka gute?
Twifitiye inka mu ruganda rwacu nk'uko yabwiye gwitwa Lifeway ruri hari iburinga turafise inka rero turakama turayikamira tukayitunganyiriza neza ku buhinga bwiza neza tukaya bon urubu na mata bakama hama bakayabika bakayashingura hama haheze nk'imisi nk'itatu bagaca bagerageza ku kuregwa ariko amaterwa aratandukanye n'urubu amaterwa na mata atarimo amavuta ni mfyufyu baba bashinguye amavuta akeka bakuranwa amavuta bakayaterera bagatera bakuranwa amavuta ariko uruhu ruratandukanye kujya bivuze ati inyuma y'iminsi itatu ashinguye baraza bakayavanga nubuvuga ngo amaterwa yo nta mavuta barimo ariko uruhu rurimo amavuta menshi na mata yakera kandi meza basoko
miriwe canke mwaramutse bakunze wacu wa FTV ndese sinkansetse nabara mu kigisho bibisideranije nko kuvyama everybody right now turi kuri arena aho mpuye nabamwe mu bari ko baradandaza ano mata mubona ngaha itwa Sky ndetse rikanda bakigarushwe kuyaga hari abantu benshi babuze umuti wa gushobora gukura amata yo kunywa right now turahuriye muri conference ya magaba ariko nkumenyesha makuru nshimiye ko nshobora kubaha power nini bashobora kuronka trend idasanzwe murabona ndi kubona umusore hano ndi kumwe kandi n'umumabu cyangwa anye nibo tugoma tuyage nibo bari basanzwe ko barayadandaza right now reka ndabakira ndahera nga ready face
murakoze cyane
urashobora kuramutse ariko adukurikira mu kiro kiganiro cyacu ndetse unabwi na musanzwe mukorera
turabaramukije cyane
yegereza micro
ke turaba abari muri team ya marketing ya mata ya Sky. Sky ni izine kora mata meza cyane. Ni izine ya societe yitwa Lifeway. Iherereye iburinga.
Iburinga.
Ego fashe gutu banza transversal 11. Hajya hafi muca muhabona. Dukora amata atandukanye. Dukora amafyusu, dukora n'ibivuguto. Dufite ibivuguto byo muri kahise akera k'abarundi ari byo byitwa urubu tukagira n'ibivuguto bindi ni natio bya ibivuguto abantu bamenyereye cya kivuguto gifatanye tukagira n'ibivuguto birimo amasukari hariho ibirimo isukari bya vanille chocolat fraise na café ibyo bivuguto byose bitekeye ugutandukanye hari bitekeye mu macupa nk'aya inusu hariho ibitekeye mu makarton nk'aya nayo nyine ni nusu hariho ibitekeye mu dukombe hariho ibitekeye mu macupa y'amaritiro ndetse hari n'ibiri mu maritiro atatu ibyo bivuguto byose cyangwa amatasi dukora turabisaba usanga tuyadandariza ama point de vente ya Sky asanzwe point de vente central iri ngaha anye kuri avenue de Mange ni juste pavé ya kabiri uva katedrale umanuka uja kuri Berbeck warubaka hanyuma irabana na école Millennium Mia ikaba hagati ya clinique dentaire CDB na cabinet du docteur Gikoro basanzwe bamuzi noneho nibaza ko aba mama abantu bose baciye urugo rwego kuba bakoga baje aba mama kwibaruka baramuzi docteur Gikoro ahasanzwe akorera rero point de vente ya mbere centrale iri hagati ya clinique dentaire na cabinet ya docteur Gikoro ariko hari andi ma point de vente hariho point de vente iri ngaha muri centre ville kuri boulevard de Ipona manuka ni juste kuri gare Hiriria hariho point de vente ihari uri kumanuka urayibona hariho point de vente iri kuri Orée du Golf imeble Orée du Golf uhe uri kuri côté irabana na cercle hippique
yego
hariho point de vente zindi iri muri asiatique hagati juste munsi ya station uja kuri Ciné Caméo hariho point de vente iri kuri avenue du Large hariho point de vente iri ngaha kwa Ntazimba usibye izo point de vente ari za Sky zitwa Meat Zone hariho n'andi n'ayandi ma alimentation hagati mu Gisagara
dusanzwe mukorana
Edouane dusanzwe dukorana adandaza aya mata nibaza yuko uyakeneye ashobora kwegera kuri ama alimentation ashobora kuyabaza tuko turagerageza no kuyashikana ma coin éloigné du pays twatanga kugira ngo dushobore kuyashikana ruguru hariho ama centre amwe ya ruguru dutanguye kuyashikanako
murakoze cyane kuri nduruhane ndi kumwe none ugakora umusore sindika paraza kugeraza kutwidondora urashaka kuramusara kuradukurikirana akazina kawe ni ku musanzu umukora muri no siska yanyu
yego ndaramukije cyane abakunzi ba FTV n'abarundi n'abandi bose bakunda amata na cyane cyane amata yacu meza ya siska hama nitwa Arnaud naje kandi ndi mu gisata cha marketing cyishi yabivuze cyane kandi nibijya nyene hama numva no batumirira kuyafata kuyanywa na mata meza aryoshe atekiye kutandukanye mu mice yose bivanya aho ndavuga mu myaka nta numwe nta numwe yovuga ngo jewe si sky ntiyashizemo
yego aya mata yanyu bita urubu turahera ku kibazo cyanjye cyambere aya mata sinzi ko hari abayabonye aya bita urubu aya mata mwavuze ko ari mata ya kera
yego
mbiga aya mata muhimu yaronka gute kandi ari mata ya kera
twebwe amata turayaronka kandi byoroshye gose
muyakora gute muyaronka gute
twifitiye inka mu ruganda rwacu nkuko yababwiye gwitwa Lifeway ruri hari iburinga turafise inka rero turakama turayikamira tukayitunganyiriza neza ku buhinga bwiza neza tukaya bon urubu na mata bakama hama bakayabika bakayashingura hama haize nk'imisi nk'itatu bagaca bagerageza ku kuyaraba ingena meze ugerageje kuyaraba mu iyo misi itatu amata n'amavuta biba byatanguye gutandukana bagaca bamera yo nk'ababivuruga kugira ngo bifatane benshi bakunze kuyita amaterego amata meza abantu baho hambere barayazi nica kivuga uto yavuze cyabaho hambere cyabakora mbere
urashobora kumunganira nabonye urashobora kumunganira mbega kiko turaraba mu kurangiza aya mata yanyu urubu abantu bayahurumbira gute cyane cyane nk'abamaze kuyamenya hama muyagurisha ngahe kubifuza kurangura vyogenda gute kugira ngo tugire ko turangiza na kiri kiganiro cacu
oh murakoze cyane ku kiganiro ngerageje kumunganira yavuze ko amata bashaka kwitiranya n'amateregwa ariko amateregwa aratandukanye n'urubu amateregwa na mata atarimo amavuta ni mfyufyu baba bashinguye amavuta akeka bakuramo amavuta bakayaterera bagatera bagakuramo amavuta ariko uruhu ruratandukanye kujya bivuze ati inyuma y'iminsi itatu ashinguye baraza bakayavanga ni ukuvuga ngo amateregwa yo nta mavuta barimo ariko uruhu rurimo amavuta menshi na mata ya kera kandi meza basokuru banywa bagahereza abana bagahereza imiryango bagakorana inkomezi bakayasomeza umutsima aya mata rero ahatandukanye n'amategwa mwahumvise nuko amategwa nta mavuta barimo batirabwira kurenga amavuta ariko urubu rwogora arimo amavuta hanyuma turavye ingene ruhurumbirwa ni ruhurumbirwa cyane kuko usanga n'imico n'akaranga by'igihugu bya kera bya basokuru usanga bisa n'ibikubiriye agenda byibagirana bihuye n'iterambere ryahisigeze rero usanga n'abariko bararuka ubunye batazi ngo amata ya kera yari ameze gute ariko abarutse kera aya mata barayazi ni nayo mpamvu yakora ni nayo mpamvu
mwahise urubu
tunayagurisha ni nayo mpamvu twayakoze ko hari habayasabye batubwiye ngo turakeneye ya mata ya kera apana ca kivuguto bisanzwe tuzi turondera imvuzo tugashyira mu mfyufyu kugira ngo imfyufyu ivure oya bakeneye ikivuguto cibujije nyene
cikime ca kera
cikirundi ca kera
kavukire
kavukire rero impamvu adahurumbirwa ni onye natwe impamvu duhari ni kugira ngo twibutse imico yose no mu gushyigikira uyu mugwi amagabo ufise igiteramo natwe twavuze ngo kubera ibintu by'ikirundi reka tuzi ngo twibutse tubabwiye nabo bakiri batoyi bashobora kuza baba bahari n'abitwa ngo barisumbuye gatoyi bamenye mbe kahise ku Burundi hari iki ni hari imico n'akaranga gusa mu mico n'akaranga byari bihari hariho n'amata mbe amata yarahari harayahe aya mata ari mu masukari ntiyarahari hariho urubu hakabaho imfyufyu nibyo byakujije basokuru kandi nibyo byabakomeje
tukiraho nyene ndabona yandi ngaha ndabona n'ayandi ari asanzwe ari mu cafe niba ni heza aya yo nayo muyakora gute bigenda gute mu kurangiza
nkuko twavuze ingene nkuko mugenzi wanje yabivuze kare amata yose ni uruganda rwiza bikunze tutona abatumira muze mu birabe ingene asanzwe akogwa byiza twobibabwira twobishije kibazo
muhari tugende
ego kugira murabe ingene mukogwa ariko naho biri uko twadukeneye imvuzo twadukeneye iyo sukari iri mu kafe ni ibintu turondera ni ibintu tugenda dusaba kugira ngo leta idufashe ifashe na Lifeway mu mugambi wayo wa Siskay wo guhingura amata ajyoshe kandi meza ashobora gushikira abakiri bato abakuze nabari kubararuka
kubana nibaza ko banyoya urubo atakibazo nakimwe abana batonye
mu bisanzwe kubera abana bakunda utuntu dusose
aya naje yanani
asa nabantu abagora ariko yanani kubakuze kubakuze abantu bari kubarakura usanga kumbura dashobora kuginjya nyinshi mu ijoro cyangwa ndakene kugira ibintu byinshi urubu ni gwiza urubu rutanga inkomezi kuko urumva ko ruba rufise akanovera k'ibintu byose atakimwe bakuyemo kubana nabo turafise aya rimwe amasukari aya mavani aya mashokora aya mafeze turafise mu kubana bashobora gutora ariko si ibyo byonyine dufise kubana turafise n'imfyufyu nziza turafise imfyufyu y'abana bato cyane tukagira imfyufyu y'abakuze tukagira n'imfyufyu y'abatanywa amavuta byose birahari mashobora kubisanga kuri ama point de vente ayo ma mix zone twagiye turavuga igihe twatangura zose birahari kugira ngo imyaka yose ku ngero zose bashobore gushikirwa n'amata kandi bashikirwe n'amata meza ibiciro nabyo ntibivuna n'ukuri uwamakara asuma n'uwamenshi arasuma ni ukuvuga ngo uwamake ashobora kugura akagatoya uwamenshi ashobora kugura
amaritse
amafaranga make dufise ku mata yacu ni 1500 amafaranga menshi gushikisa dufise ku mata yacu ni 1010 aya zoza araza yandi muzongera murabimenyeshwa hari ha yari hagati na hagati hariyo kumbure na yazo zaraza kurana ko uko iminsi ihera niko ibintu bihinduka niko ubuzima bugora bugoye bugora bose kandi bishikira bose
kabisa
murakoze
reka tubashimire cyane mwakoze akanumva ugenda nawe urushishirije ko kanyuma mbega musanzu mu yakorera hehe aya anye twifuza kuza kubara batwobasangaye
murakoze cyane kwica kibazo hama tugitangura ikiganiro yavuze ama point de vente yose kandi ya nagenekereje araberekeza neza
ariko siho bayakorera aya mata yose afisa hakorerwa ama bakabafurunisa abo bana
ayose akorerwa iburinga muri Lifeway ego
tugushimira cyane akajambo kagasunika rugo mvuga bwira barundi bose muri seko dukiganaka
no kubashimira cyane kandi mubandanya mwihereza amata yacu meza ya Siskay murakoze
numva no gushimira cyane namwe kumanya muduhaye ko dusigura aya mata
yego murakoze cyane kudushimira turashimira twa mwatwimviriye no kuba mwimviriye amagaba twizera ko n'ibindi minsi turi kumwe
turi kumwe cyane
tuzo turababwira ibijyanye na Siskay uko bizo biratera intambwe nihaba ikibazo muze mutwegere mutubaze mu musaho dukorera mashaka no guhamagara kuri
62
yego ni numero iriko no kuri WhatsApp ushaka kugira ikomante haterereye intererano iyo ariyo yose kumata utayaronse uyifuza ari kure ari hafi tuzagerageza tukayamushikanira murakoze
yego reka tubashimire mwese musaza dushimire guma kubaza kugukira na mwese buri rusange murumva ko ayo mata ari amata meza aryoshe cyane bavuze aho basanzwe bakorera mubwe muyifuza bifuza kurangura bafise ama alimentation abafise ama boutique akoma akomeye mashobora kuza mukabaranga umva ko no kuranguza baranguza kandi bakongera bakadandatse turabashimiye cyane mari kumwe na Delanesh behind camera MC Gundos turakunda cyane Jabres ciao ciao